No, ejele mangabe kuthiwa kushone mhlambe umuntu oyi 26, 27, 28 ref 3 noma ref 4. Ejele akuzilwa. Into eyenziwayo nje mhlawumbe uyadrilelwa ushayeleleyo saluthi yokuthi ubani semashe matshamba, ngoba leya nto ingathini, inobukhrugu obuningi kakhulu, nokubrainwasha okuningi kakhulu okwenziwa kwinombolo. Like to say, uma ngifile ngiligunya thiwaye sengimashe mathamba amhlophe sengiyobuya ngizokhanyisela iy'gebengu, ngayibona into efana nale lezi ezashaya inombolo. It's a sort of celebration nje yokuthi usaluthi kuthiwa umfowethu usemashe emathambo, ngoba basebenzela phela ukuthi uma phela bezozila bakuzilela ukuthi ufile bazophose i-threat kulaba abanye, kushuthi awasezokuqhubeka ama-duties enombolo. Ngoba phela ngithi uma ushaya inombolo kusuke kuqedwa unembeza. So uma kuqedwa unembeza bese kuzophinde futhi kuthiwa uyabuyisela unembeza back, okusho ukuthi uzobuyela kuma-sober senses, uqale uyibone njengomuntu uma uzokwazi ukuthi azizilelwe isigebengu. Isigebengu uma simashe emathambo, simashe emathambo nje ukhuze usaluthi kuthiwa hhayi marobhane nimbola umfowethu ulibambe lishisa lapho lesandleni wazowaphikelela. Indlela yokuqinisa laba isibindi yokubaqunga, nendlela yokuthi uma belokhunja, uma bebuka bangayiboni beyabantu ukuthi nathi sisazoba nje akwasha wacima, kumele bayitshele ukuthi hhayi vele nathi sowumasha amathambo, simashele simashe njengomfowethu sowuphikelela bla bla bla, into ey'fana nalezo just for ukuthi iqhubeke inombolo i-accommodate-eke ey'mpilweni zabantu. Uma kungathiwa ejele kuyenziwa kuthiwa kuyalilwa noma kuthiwa kuyazilwa, hhayi kusho ukuthi inombolo iyobe iphelelwe yilokhu ngani, iyobe iphelelwe indawo ey'mpilweni zabantu. Ngoba phela ukuze ifakwe inombolo, wanto kumele kudilwe nayo, kumele kudilwe nawe psychologically, kubulawe yonke into ewena, kufakwe lento ebizwa ngongelejani noma ngonongoloza. Now uyibone nawe iphila kuwena, uyibone uphila yona wena. Into eyihlazo yoba ngitshana nje, ejele into eyihlazo ayisatshwa, ayikho, iyona okuphilwa ngayo. So uma kuzoqalwa ku-installwe kuwena amalokhunjana, amalokhungana ama-values obuntu, that means inombolo ayizukuba naso ispace kuwena. Kanti phela inombolo ukuze ibe nespace kuwena yinto yeyingulube, kumele ihlale ikhona lento kuwena, nokuthi nawe uzuyibize ingulube ukuthi hhayi mina ngingulube ke, mina ngigcwala ngemashayo angihlehli. Osekudalekile kudalekile, ngogcwala ngako phambili. So yingakho engathi akulilwa enombolweni, ngoba kusokwenzela khona ukuthi abantu bangabuyelwa umfulane, kushiwo njalo. Uma kuthiwa akufuneki ubuyelwe umfulane, kusho ukuthi akubuyelwe ingqondo. Kuthiwa hhayi maKruger phela asibuyise imfulane, la simashise imfulane, kusho ukuthi ingqondo kumele ihlale ihambile. Uzubona ukuthi bonke la bantu basuke bazi le nto lena ingamanga futhi ingozi. Ngoba uma sixoxe nje siyisabela singamaKruger mhlawumbe angamalo kunjani angamagunya ukuthi maKruger la simashisa umfolwane, so akho muntu esimbuyisela ngewashi la. Iwashi nje siyalicima, sicima isikhathi. Okusho ukuthi la bantu esibamanipulate-ayo akumele babuyele kuma-senses abo, ngoba once they return to their senses, uyabona, thina sizolahlekelwa mamasizi asilandelayo. Abantu they will hate inombolo and they will begin to fear uku-execute into esisuke sitabazi-execute. So enombolweni akuregretwa, akumounwa futhi. Anything esiyenzekile we accept it as it is. Kuthiwe hayi even though kunjalo amapeni asamile asixegile, nangu-6 nangu-7 sisaphambili nalo layini, ngeke basiqede. Inombolo into efana nale abafundi laba esinokubabona ngaphandle, ngeke ngasho nala ngaphandle inombolo ikhona. and mina ngayithatha khona ngaphandle. Okay, vele yona ukuzalwa kwayo ingela ngaphandle. Yasiyejele nabantu. Laba suke bephamisa iminwe emathuneni lapha amakuthiwa kumashe kufe kufikruka lokuthi kumashe kumashe. Kodwa ngenzela ukuthi mhlambe omunye umuntu abe nesithombe mangalokho ngimixa ngifaka inombolo ngapha futhi ngaba ngisengele mhlambe nomunye obeje mhlambe umuntu uyakhuluma nje ama chance mhlambe naye abe na enlightenment ukuthi no lo muntu inombolo yakhuluma ngayo uyayazi. Uma ngabe kuthiwa kukhona isigebenge sifile mhlambe besiligunya noma besingelona igunya laba suke beyoqobola lapha emathuneni busuke nje la kuyishow off imethodi abasuke beyikhandele bona yona ukuthi bazophila ngayo bazokwenza yona endaweni eyiningi leyo nto uyibona ko-Maritzburg ko-Newcastle kakhulu ko-Maritzburg Maritzburg Thekwini Newcastle kube yila ophongolo bese kubaza indawo ezimbalwa ngala kogoli kodwa kanengi Thekwini Maritzburg mase beshaye lapha isikokele lapha be-attention lapha kusho njalo basobe attention mase bemile lapha bese bayaguqa bayaqobola bethi bavalisa kumngane wabo kuyafana nalento eyayenziwa amaphoyisa omathwa kushona iphoyisa ankanke ithuna adrile duze kwethuna bese shaya ibhamu phezulu same thing lanti yenzekalayo nombolweni nokuthi kuthiwa abe kumngane wethu lo sekabangani bakhe basondele so mhlambe bephuza naye bonto leyo nokwenziwa emakhaya sebefaka utshwala kanje kuthelwe kuthelwe phewetsha kulokhu kwethu nathiwa abantu bathi bamphuza ogcina yonke lo nje i-cult nje i-cult nje mawuthi uyabheka lo nto leyo it's unnatural yinto evunyelwa yithi emphakathini and le nto mawuthi uyayibuka i-displayer isithombe esithini kumuntu ongayishaya inombolo uma ngabe kuzothiwa la ekhaya kushona umuntu la ekhaya but sithi abangani bakhe beze bazokwenza bebekwenza naye uthini mhlambe kwabanye abantu abanemiqondo nje sober usenda iphi message kubona so those are the things ezenzakalayo ezingesiculture yethu but zi-introduce-wa yinto eyithile imkhuba ethile kuthina then kugcine ngathi bese kuyinto e-right awucabangi ukuthi umfana omncane omunye akafikelwa ku-inspiration kathi hey cha nami ngifise ngathi mase ngifile bengenza kanjeya benza udoda ethuneni yena ubone ngathi kuyinto enhle ngoba kunomndeni othile osukuvumele okusho ukuthi ngenye indlela inombolo labantu bebeyi-establishe ngisho emakhaya kubo labahlala khona nami ngake nga-establisha bengangihlala khona ekhaya. So those things izinto kumele ukuthi siyibalekele siyinqabe ukuthi no azingenzeki imindeni ayikibe nje imiqonde ngqo ngeke ukuthi ngoba ube yi 26 is another thing it's a demon spirit then when you ask those people to come ukuthi bakulungela beze bangani bakhe awucabange nje obhuti noma igenge sizodrya sizokuqosha ama eduze kwethuna ishaya inombolo la ekhaya noma ngathiwa kungcwatshelwa lapha kwamchwintswana entabeni bashaya inombolo lapha ya bathi bazovalisa upra wabo kuwrong lokho ngoba silwa nayo inombolo lenda ayiphele emakhaya ayiphele iziphele ngisho emajele so leyo nto abasuke beyenza kusuke kuyibona abantu abashaya inombolo qondile remember phela ukuthi noma kuthiwa bayithole ngaphandle isuke i-original ngoba sobe benikezwe umuntu o-original not unless lo muntu lo mhlambe wayesebenza into zakhe egqoka amakhathoni naye bagqokisa amakhathoni kodwa nje kakhulu kakhulu inombolo ngaphandle khona i-real nasejele inombolo ikhona i-real it depends uthole bani into abekunikeza yona bekunikeza i-reality noma bekugqokisa amakhathoni mhlambe naye amakhathoni agqokiswa wona